Tēnā koutou katoa, ko Ingarangi, Kotirana, Aerana, Tiamana, toku whakapaparanga mai, ko Oriental, Blenheim, Midlothian, Lalla Rookh, Ionic, Remuera, toku waka, ko Titirangi, toku whenua tupu, Kei Ōpanuku, ahau, e noho ana, nā reira, me mihi a Te Kawerau, a Maki, ka tika, I moi taku wahine purotu mai hāmoa, kia mihi a te whenua, te tangata whenua, me te reo ake o te whenua, ko Suitauloa Simon Young toku ingoa. E tangata tiriti ahau, tō i tū te tiriti o ngā mokupuna. Tēnā tātou katoa.